Omokonga and Gabriel Logola, and I know the chairman Migori Suna East Sub County. Akuayo Oserikal Mamigori, Motenge Motungege, His Excellency, Dr. William OCHILLO AYACKO. Wakuwa ini bwana yako, mani yudo mna sosa, mune gubedi ni 2027 kore kidoke governor sili. Akuwa ikama His Excellency. Ninyo edonji ofis token makosa, mondo ni yudo ofis noko bade manyori itehiga par. Tonyori iteka jo Migori be monde kio kapani nitie jo moko mwa Tanzania kada jo Uganda. Wakuwa our governor, niki yie. To ye mundo fisi kod government ni midonjo go sani otambua joma nye oyodi office to wakuwa iniki ye to ye mundo misave jo Migori kaka jo Migori nikech oken makosa mundo miuba doni ondik ji dini ondik nyithinde dini yud mna kokao gigi otelo dala ne dini idhao te wakuwa iniki ise yudo kondiki jo moko osiepna kendo osiepna machon akuwa iniki ye bedie gi intelligent makende nikech wayudo ni jogi ni mamoko manye yere ministry ochako frustrate jo Migori ni nyontie jo moko jo uda mon moko ma jo uda mauso use chiro nitie jo boda boda moko ma jo uda stages moko ma jo uda akwa yi His Excellency OCHILLO AYACKO niki yie nikech idhi dok dwaro gini podi tin yie mondo unite jo Migori yie mondo mikata kindiko ji to ndikandika joma nyalo bedo ni idwaro mondo ndiki kaluwore gi budget mantie to joma nye yudo kose ndiki e loch manyo obadu mende kaka governor manye tiyo kaka in ye mondo mi ikete jogi machiegni mondo mi chike mondo tigi gitine jo Migori to kikidonji ye gi jo ministry moko mantie sani mafra state jomoke chiro gitimo mine nade mine onge kwe chiro ma Migori at large koro wakwa ibwana Dr. OCHILLO ni ye mondo ikaw intelligent magi kete ground mondo jo Migori obed gi kwe nikech nitie jomo ikore kamadwa keto ni kendo gi kode kamar keto lochini ni kaluwore gi chia kod tich manye miyogi. Kok kamano, sirikende gi te, mamalo gi mapiny, maruto gi marochilo, gigi nyaka ti together eko jopiny biro bedo gi maendeleo. Koro mi wakwayo, ni kikao ng'ato ni jauda, kikao ng'ato ni jazimio, an gadieri ni onge tich mabiro tiyore Migori ka, to be onge pesa mabiro donjo Migori ka mabiro konyo jopiny. Omiyo kaka an chairman mar uda, Suna East Migori County, akwa ini ya, nibwe His Excellency, wa yeti yokodi, wa morti yokodi ine governor wa. Kendo kata manembele Ruto kinyal tambu wa ngato mupu gore kodi, obi wakuwa ini kiye. To we mondo joge wa oyo services marom, jomani oyudo kiti yogo tigo, minyalonde konde iki, to mane buo sheria. Koka kamano, wakuwa ini nyasaye mundo ritikaka governor wa, enyingi ruti Yesu.